no kapikaya o kahe ke auna pua eia no kapikaya o kahe ke auna pua kawila maka ikinai he mala mala mahapa ki ea 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 kawila maka ikinai ea mala mala mahapai Nia ka una pele ka ni he he Hoolo he ke ku nia pala ni he he Ka vae ka pua iluna e he No ka paa kea he ma kua e he Ea 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 Na vae ka pua iluna ea No ka paa kea he ma kua Aina ia mai ka pua nei he o kalani ka vika he ki noa la Ea 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 Aina mai ka pua na ea Kalani ka vika he inoa Aina mai ka pua na ea Kalani ka vika he inoa